Hei, nore, TV Whakawhai, te atu ngā uri o Ngāti Whakaue ki ngā pāpāringa o te moana o Rotorua nui a kahumata momoe. I ngā rangi whakatānei ki te hāpai, te kaupapa o te ahurei e kia nei ko Whakaue Whakanuia. I te nuinga o te wā, ka tū tēnei ahurei ia rua tau ki te marae o te Papaiouru i o Hinemutu. Engari i tēnei tau i tūke ki te papakāinga o Ōwhata, te ūkaipō o te pūrākau rongonui e pāna ki Hinemoa, rāua ko Tūtānekai. A nei rā te pūrongo a Ethan Oneroa.
Kei te waiata. Kei te haka. Ngā pā o Āti Ue.
Ko te pai anō tēnei, ko te noho tahi, te tūtahi, te hunga kaumātua, te hunga pakeke, ngā tamariki, tai ohi, tai noa ki ngā mokopuna.
He hui e kotahi nei ngā hapū o te iwi i a rua tau.
Maumahara ki a rātou mā matua hamu, taupurutu, me Hori Brennan, ai tino hikaka. Tonu taku ngā kau hoki e pāne ki te kaupapa, takahirahira, o te arawa.
Nā runga i ngā mahi haka.
Rāwe, ai, roa te wā e tūvau, e tūau i te tuatahi, Whakaue Whakanuia. Rua aku māhanga i tēnā wā, te kaumā rua i nainei.
Mahi toi. Kai hoki.
Ah, hai aha kei te matatini, herere kei te rāo. Engari tēnei, whakangāhau e whakakotahi mai i te whānau me, me te iwi.
Mō ngā kōeke, ko ngā rangatahi, ngā rangatira o ā pōpō.
Whakawhanaungatanga, that's the important thing. And you can see from the age of our children, they've got a head start on any of us when we were the same age. Wonderful. Sharing all ages, all generations together.
Ko te toka o Iriiri Kapua, te wāhi i nōhia ai a Hinemoa, i tana kitenga i a Tūtānekai.
E tika ana kia mūia tēnei wāhi o Tūtānekai rāua ko Hinemo, tēnei moka.
Ko tāua aroharā e pūmau tonu ki ngā reanga whakatipu.
After 60 years together, I've seen quite a few shows with my wife in it. Beautiful memories.
Kāre kore karere tonu te aroha me te whanaungatanga i Wainganui i ngā hapū o te rohe nei. Ethan Oneroa, te karere.